Maphorisa ni masocha aba avelana ku fambisa pfumba leri. Masocha va sungule ku tirha eka gonzo leri hi masungulo ya nguva ya Khisimusi.
We did not anticipate that there will be any instability along the route. However, we have had our security plan intact to make sure that we are able to deal with any eventuality on the road. As you can see now, we are still moving with that integration. There are all agencies here, SAPS, South African National Defense, Traffic, and all other agencies. We are continuing paying a closer look on the entry, monitoring all the essential corridors and all the potential areas of unrest.
Nkulu va ri 222 wa vanhu va lovile eka timhangu ta le magondzweni hi n'hweti ya N'wendzamhala. Lembe leri nga hundza kona a ku love 259 hi nkarhi lowu fanaka. Vachayeri va amukele swinene vukona bya swiyenge swa nawu. Loko swa ha tetano nhlayo ya mimovha leyi hundzaka hi le ka gondzo ra N3 yi tlakukile. Ku tlula 1400 wa mimovha yi hundzile hi le toll gate ya Marian Hill toll plaza, kasi hi awara ya n'wenhlikani wa namuntlha ku tlula 200 wa mimovha a yi hundza hi le toll gate ya Moy River hi awara.
We've been conducting these roadblocks in order for us to ensure that all our road users had arrived in their various destinations while they are still alive. We started on the 3rd of December, whereby we launched this multidisciplinary law enforcement approach in the province of KwaZulu-Natal. And we have been going on up until now, and we'll also proceed even beyond this period until we ensure that this easy usage of our roads has actually come to a moderate situation as it is used to be.
Maphorisa va kambele ku tlula 70 wa magidi ya mimovha hi nkarhi lowu wa nguva ya Khisimusi. Loko swo ha tetano 168 wa vanhu va khomeriwe ku chayela va tsotsiwile, kasi ku tlula magidi nhungu wa vanhu va khomeriwe milandzu yo hambana.